Wakariko.
Johnny White.
Kingi Wang.
DPM on the
Emugenzi numa kaila, nijire kwa sokuru. Emugenzi numa kaila, nijire kwa nyokuru. Oh, kwa sokuru. Oh, kwa nyokuru. Aho hiyo barakanya, barakanya gasongo. Okangwe biti nurire. Kwa sokuru, oh, kwa nyokuru.
Sokuru, amagarira nyokuru, nyokuru, amagarira sokuru, sokuru, amagarira nyokuru, nyokuru, amagarira sokuru,
oh, sokuru,
nyaragasi mazunjane kwa
nyokuru,
oh, nyokuru,
nyaragasi mazunjane kwa
sokuru,
chimba chagi chumbe.
Chime,
oh na 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 na.
Chime,
chabakera.
Chime,
oh na 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 na.
Kiki 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 kime. Kijagi chume ndagishaka nyene kime. Kijagi chume ndagishaka nyene kime. Jahiye, twayishikiye. Kera nyokuru niwe yagiha sokuru. Barakoranya abana hamwe na butsukuru. Cyo gihe n'ukuri wari umunsi mukuru. Kora kamba tuduza amaboko n'amaguru. Gari uburyohe urabyibuka gasokuru. Kugene watamba wikerera hejuru. Aho rero wateretse n'ugwagwa. Duhanahana dusoma dusubira. Ahubwo gira vuba shira kumubehe. Nagikumbuye gira vuba rabukime.
Sokuru, amagarira nyokuru, nyokuru. Amagarira sokuru, sokuru. Amagarira nyokuru, nyokuru. Amagarira sokuru.
Oh, sokuru.
Nyaragasi mazunjane kwa
nyokuru.
Oh, nyokuru.
Nyaragasi mazunjane kwa
sokuru. Chime, chagi chumbe.
Chime,
oh na 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 na.
Chime,
chabakera.
Chime,
oh na 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 na.
Oh, sokuru.
Nyaragasi mazunjane kwa
nyokuru.
Oh, nyokuru.
Nyaragasi mazunjane kwa
sokuru. Chime, chagi chumbe.
Chime,
oh na 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 na.
Chime,
chabakera.
Chime,
oh na 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 na.
EDM on the mix.
The chase of wine, Charlie. Hey yo, Jive bro.
Nigga.
Ha. No rebel.
EDM on the beat.